Cassian Records. Salama, Salama, Binguni Salama, Salama, Nifike Salama, Salama, Binguni Salama, Salama. Ongoza njia zangu. Nishike mkono, siniache Mungu, nimalize safari. Nishike mkono, siniache Mungu, nifike salama kwako. Nishike mkono, siniache Mungu, nifike salama kwako.
Safari,
oh, Mungu wangu, Baba,
nitie nguvu.
salama
unifike taji.